ukuthi ayipheli sizolala lapha egaraji.
Nale garaji?
Eh.
Hawu indaba nale garaji.
Sizozama imali yempuphu kabhedi ekhaya.
Abantwana basuka kwikhaya elithwaqwa indlala nelinamalungu angama-27. Ugogo ugetho nama-60 ubudala urhanqwe ngabazukulwana bakhe abali-19 ebafundisa ukoluka imitshayelo yelala. Aba bantwana baphakathi kwenyanga ezimbalwa ukuya kwi-16 leminyaka ubudala. Waqalisa ngo-1987 ukwenza le mitshayelo ukuze agqothe ikati eziko emva kokusweleka komyeni wakhe. Abantwana sele beqabukile bahamba umgamo othabatha iiyure ezintathu ukuya kuthengisa le mitshayelo eRichards Bay.
Abazali baba abasebenzi lapha abashoda khona.
Their parents are not working, so when they run short, I take money from the profits that I get through selling brooms. On Fridays, when they come back from school, they eat and then go to sell the brooms. They leave on Friday, sleep over at the garage, and come back the following day.
Kunje olusapho lwakwandlazi kufuneka luthengise imitshayelo emininzi ngaphambi kwenkwanca eqhaqhazelisa amazinyo yexesha lasebusika.